Njengoba amabhishi evaliwe kuleli dolobha, iningi liphephele kwezinye izindawo ezihehayo eKapa. I-V&A Waterfront indawo ehamba phambili kwezikhonzwe izivakashi eKapa. Kepha-ke ukuqubuka kwe-COVID-19 kugadle kwezwela nakule ndawo, njengoba izindawo eziningi zokudlela bezibheke kuba matasatasa kulesi khathi samaholide asehlobo ukubuyisa inzuzo elahlekile. Ngeshwa ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kanye nokubekwa kumahora amasha omthetho wesikhathi sewashi kungase kuyivimbe le mizamo.
Hours for those in the hospitality sector, there will definitely be a knock-on effect with increased probability of further job losses and closure of compliant businesses. The prohibition of social gatherings has also had a major impact on professional events industry.
Abakulomkhakha banxuse uhulumeni ukuthi aqinise isandla kulabo abazokwephula imigomo kathaqa. Banxenxa nabahweba kule mboni ukuthi bayilandele ngobuqotho imithetho ebekiwe. Amahotela amakhulu akhala ngokuthi nawo azokhahlamezeka.
Additional restrictions and curfew will impact our hotels, resorts and casinos. But we remain confident that our embedded COVID-19 health protocols will reduce the risk of transmission.
Imboni ekhiqiza iwayini eNingizimu Afrika ethi idumele ngokumiswa kokuthengiswa kwazo zonke izinhlobo zotshwala. Ikhala ngokuthi isivele ilahlekelwe isamba esevile ku-7 nengxenye yamabhiliyoni amarandi. Kunjalo nje iduve newayini elilinganiselwa kumalithazi ayizigidi ezingama-250 phezu kokuba bezoqala ukuvuna isivuno sika-2021 emasontweni amabili ezayo.